Lisanda Sikhuma igama lami nguChris Gande. Nanzi inhloko zendaba zethu lamhla.
South Sudan. Amasotsha alichumi lantathu etheswa icala lokudlwengula abaphathisa ngokudla abahlanu lokubulala omunye wabo. Morocco. Inkulungwane zabantu zitshengisele edolobheni leHosiema zifuna umkhokheli wazo akhululwe esigabeni seRif. Somalia. Inhlanganiso yeWorld Food Program idinga uncedo lokuphathisa eleSomalia okulabantu abayizigidi eziyisithupha abalambayo. Kenya. Injanji eyakhiwa ngabeChina exhumanisa idolobho leNairobi leMombasa isiqale ukusebenza. Kenya. Inkampani eyakha linjanji yakha njalo lesikolo seprimary esabohlobo lweMasai duze ledolobho leNairobi.
Kwanele bakithi okwalamhlanje, sidibaneni njalo kusasa.